kata kwa neno malite pin na logiko waneno kachiegini majawar biro wananene kuthinyore ebo chipolo dumar polo ose kayo machiegini chango mapini ose rumbo wabekigeno kata kwa neno malite pin na logiko waneno kachiegini majawar biro wananene kuthinyore ebo chipolo dumar polo ose kayo machiegini chango mapini ose rumbo wana bedgi mor bedgi ilo patunjo edela male wanuelo mala ikanorwa kwa gimor osinda habu nosimwa mbola dala chango.